Ayikho ke into efihlakala kude kuphele, sanibonani molweni. Unobalanga ke uphumile ke guys, ethi makakahambe ozijimela ke bantu kwethu. Sinxibele uthayithi wakhe ke nevesti yakhe kuzibethela ibhigi yakhe kusisi, phume ejimini uye emotweni. Kanti kukhona mfanazana uthile ovele wathi gqephethe ifowuni wamfota ke usisi ke nefika yakhe engene emotweni. Unobalanga akangambone kumfana uhambe wade wabuyela endlini. Endlini ke kulapho athe kufika kwakhe walungisa wenza into eromantic nje efake roses kumhlophe endlini kubomvu tafile kwangena ke ukwenza izinto ebopicnic anyana ke yabo. Xa efika ke ukwenza ke endlini athi ke sithandwa sam bendithi masenze nje le nto kudala ndikulindile. Ethi ke ucela ke babuyele ucinga into bangazama indlela yokukhonektha nokubuyela back kulaa topic ababekhe bathetha ngayo ke yomntana yoba mabekuzame ukwenza omnye umntana. Yho, wonyanya ke ukwenza esithi andiva. Wabezama ke ungumshini amalanga wabemtsala ke sithi weyithi yamba mabamba thima uthi ke omnye this is the best time. Kuthiwa this is the best time to try and have a baby. Xa ngaba wena ubusandokhulelwa. Ukwenza umbuze kuba uyaziva na uba wenze uthini. Wathi ufuna ukwenza omnye umntana. Wathi uthi ufuna uvala ispeyisi salo mntana oswelekileyo uyayiva le nto uyithethayo. Uthe ezama ukuchaza ke uNomalanga ukwenza wamkwatela ke guys emshawuta esithi yabona sisi. Uba wena awuzihloniphi ndiyacela ke sisi wam. Ungake ulinge ungamhloniphi ukwenza junior. Wathi wamshiya eme apho ebakaza ke ugirl engazi uba makathini because kaloku akho kwenza junior apho ustressa nje umntana wabo. So kwelinye icala ke guys uwewe uhleli nomamakhe ke ubemphathele iti ke ezomenzela iti bathethana ngento zesikolo emxelela uba uyafeyila nasesikolweni uphetheni wathi kena ke enamsebenzi into yokufeyila uzophinda zame. So omnye becinga into yoba umamakhe uzomkwatela ke xa esiva kuthiwa ubefeyilile. So uthi uphetheni no abantu bayafeyila so uphinde futhi uzame wonke umntu njalo. Baphazanyiswe ke yimeseji engene efowunini ka wenzeni ekwi-social media apha athe xa ejonga khona ethi hayibo buza umama kuba bathini abe sesithi ke hayibo naba abantu befake ifoto kaNomalanga kwi-social media apho babhale khona ke into yoba hayibo uNomalanga has given birth under all our noses and she's back to her perfect figure. We can't wait to meet the baby. Othuke kuphethini esithi hawu because kaloku ngoku abayazi into babona wazala uNomalanga okanye kwenzeka ntoni ethi ke ngoku sekuvela ifoto ebonwe esitratweni. So akabhelieve maybe ke uyawuzama ukujoyina eza dots zoba ukwenzo ebengamvumeli into mama kangena endlini sithi uNomalanga ulele. Maybe ke iyambuyela ingqondo kuphetheni uba ikho nto eyenzekayo kwabantwana bobayi-2. Ukwenzo yena uphinde wabuyela back to uNomalanga wawucela uxolo ngoba emthethisile ke ngale nto beza nayo. So asazi ke guys uba le nto izawude ibe ivela iphelela phi ngokuvela kwayo. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.